Nā, kua puta he kōrero I a Amorangi Francis o te hāhi katorika ki te kotahi irakati rua piriona katorika huri noa I te ao. E kore ia e whakatā noa kia mutu rāno I āia te tū kinotanga o ngā tamariki I raro I ngā kaupapa a te hāhi katorika. Kāre anō tētahi reta pēnei kia puta I tētahi Amorangi I mua atu I āia tētahi kauhau rānei. Engari, hei tā Amorangi Francis, kāre e a rikarika te riha riha tanga ki ngā mahi mō teko teko. Ko e mahi ana e tahi pirihi I te rohe o Pennsylvania, Amerika.
I think the thing that is so significant about this latest apology of Pope Francis is the intensity of his language. He's talking about the sexual abuse crisis as atrocities, and atrocities that we've failed to handle.
Ko te whakapono katolika, te whakapono nui o te katoa I tēnei whenua, he pērā nō hoki Amerika, o tira I tēnei whenua nei Aotearoa nei, he ai ki te tatauranga ā-motu, whakamutunga he haurua miriona tāngata I roto Aotearoa nei, he katolika rātau.